Sugar dinner, my daughter. But you're a Matiana, Spuda Maloya, no last men capatias in Jasiki, Mabo Fanavista, little Vesna Puza Mazes from Lilo Fire, Batum Professor Radio, Abani Batumunga Melestrata, Batu Yelum Fanamaga Fella Macola, Fisha Machikan Pogosa in Bagamabonda, Papuza Nangaya Batuopi Sega to Liliganti and Gaga Doling, Sansa Matana and Sazo Shaum Theatre. Mamela Stugana, we ain't scared. Shall I tell them that because I am Spirit Chaser 2011 compilation Batibona these years? Msagazo, Massive Metro, Kamalohlelo Massive and KFT 2.0. Kanti ke mina igama lami nguSibusiso Sizane kakunene, aka King Maloya, www.massivemetro.com. Ulapho sitholakala khona kanti naseyinkundleni zokuxhumana nkosi yami across all social media platforms iMassive Metro naku 0749407992. Njengoba bese ngithembisile wena mlaleli wami ukuthi uyazi kena every Friday sikuphathela nje ama-upcoming artists, sikuphathela ama-hit aphushayo, sikuphathela ne-idea engisayiphatha. But then thina sibizi ngokuthi ilokhuzana iwooden mic sithi bimba ndoda or bimba mfazi lapho sikuphathela khona abantu ababhimbayo phela nale genge lebhimbayo guys kumele sike nje sinikeze iplatform mhlawumbe kuzoba khona umuntu omamele azame ukumtrainer or mhlawumbe atshele ukuthi yazi uma ungakuyiyeke le nto yakho uyofuna itoho yazi khona amanye ama-upcoming artist yona TTO ne like makacula asestage ubona ukuthi noma angathola itoho angayiyeka yonke lento le ayenzayo athole nje itoho noma mhlampe ku-retail or mhlampe kuphi achanyele strat angayiyeka sikayenziswa ukuthi ufuna imali ne-fame yangithola into enjalo kunabantu uma bayenza into bayiyenzisise na ubona ukuthi uyayenza lo muntu le nto and unesiphiwo lo muntu kunomuntu uma kayenza into ubona ukuthi lo ma ungamhlebela sestage ukuthi netoho for wena 5000 angalahla naleyo mic hub Polymath SA uzoba khona ke na khona la emsakazweni wakhomba phambili sikhona khona la somsakazo iMassive Metro 0749407992 mangabe mhlambe unemibuzo o mhlambe unento ethizo une crush kuye girls nango khona background nje ukuthi ayazini manje sekungena ihleva ke manje sikurita ngomvumo ukhambe uyodla umratha wena marazana sitho njalo ke na isinirebele egethu bathi ishi namba ngazo kusho impama njengoba bese ngithembisile wena mlaleli wami ukuthi sobe sihleli naye ke na Polymath usicelo mabaso sikhuluma ngamadoda lana ama songwriter ama artist a composer ngisho nokuthi uyi producer because abantu abaningi they don't understand ukuthi makuthiwa uyiproducer kwamele nje bacabanga ukuthi kwamele upresse iFruit Loop or iCubase or iLogic no do you know ukuthi you can be a producer ngomlomo utshele le outlook ukuthi ngidlalele key ethi din 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 ayidlala bese zum ayifake you are a producer sicela kumabaso
Good.
Sikubingelele sikwamukele emsakazweni bhuti umdala shap kunjani?
Ah siyaphila mthini njani?
Ugrand mfana semzini.
Yonke into imbahle.
Ah standard mfana isixhosa bathi ndimqabaqaba okwegqabile eviniga
imaxhosa. Abaxhosa lapha
okwegqaba igqabile eviniga.
Yeyeyey.
Mfana semzini uyazibuza njengamanje umlaleli ukuthi usicelo mabaso ubani? Take us back mfana.
So usicelo mabaso umfana osuka ePortchefstroom.
Awusuka nini madoda?
ePortchefstroom endaweni ekuthiwa iso Shabeni isigodi.
Yes.
That's where I come from and ngikhule and mangikhula I went to the high school around Portchefstroom called Shepi High.
Sure.
And yeah man that's basically where umfana grew up and now we're here in Joburg man chasing dreams.
Ekhuleni kwakho wena bhuti omdala ukhule njani? Khona mhlambe ingqinamba ekhaya benibukana nazo noma mhlambe ukukhula ekhayeni eligrand?
Ah no, most definitely mfethu bezikhona mfethu ingqinamba yabo ngeke nje ngiqamba amanga ngifihle ngithi hayi noma bezingekho. Bezikhona because ubaba akabanga umuntu obekhona empilweni yami isikhathi esiningi you know. So yeah, umuntu ukhuliswe i single parent and lokho mfethu kungichallengeile kakhulu ngikhula and kungenze ukuthi zibe khona izinto abantu abebe engage kuzona abantu aba engikhula nabo kodwa engibonile mina ukuthi no kumele ukuthi nginga engage kuzona so kufanele ngihambe ngezinyathelo zomzali engimbukile ehamba ngazo uma so ngaba umuntu okhulele esontweni yabo and uqhubeka kwami nempilo ngihlezi ngizazi ukuthi ngumuntu okhuliswa kanjani okhulele esontweni yabo
nice one
yeah
buti wami uyacula umculi
yebo yebo
sithathe usibuyisele emuva ukuthi yini kwenze ukuthi mhlambe ungene kulomkhakha noma mhlambe uqale ukucula yamthola yini kwenze ukuthi mhlambe ube umculi what inspired you
into bethu engiinspirishile ngingathi sikakhulukazi ukuba ikona lokwenzeka okwenzeke last year with the COVID
yes.
That was a major major inspiration but even before that bengihleze ngumuntu womculo kahle kahle ukucula ngicabanga ukuthi ngaqala ku grade 3 ngijoina ichoir ku grade 3 and ekujoineni ichoir wabona mfethu ukuthi nakhona uma ujoin ichoir why are you always getting the leads
yes,
yabo
yes.
Why are you always getting the
yes.
the solos
sure.
Why you, yabo so zonke lezo zinto mangizibuka
sure.
Ngazibuka ngabona ukuthi no
sure. Lezi
zinto lezi
yeah.
Futhi they kind of mean something yabo
sure.
And then ke I think iCovid last year was just that final push engenza ukuthi ngibone ukuthi azokuthini angikwazi ukuthi ngizazi ukuthi ngumuntu neartist onekhono ngihlale phansi kodwa ekhaya ngithi ngilinda abantu abazonginikeza umsebenzi especially ngalesikhathi sikusona manje
sure.
When everybody's indoors
mm.
So why don't I do what I believe I'm good at doing yabo ngivele ngiziveze futhi ukuthi bafethu nami nginalo ikhono khona lami liku music ngine voice yabo so that was just the final edge ukuthi kusey boy oyenze le
umfana semzini ukhuluma ngokuthi uke waba ekhwayeni ngocula yabo ake sishaye nje singene sithu cause nami ngangizima ngendlela eyisimanga yazi le ngoma le ethi ayibambile amaqhawe ayibambile amaqhawe noma kunzima ayibambile amaqhawe ayibambile sithi
noma sithi
ube wembube 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 kithi mbube awe mbube awe mbube awe mbube kithi
mbube
asikhulume ngomculo owenzayo okwamanje yeso uphumile esigela esigela uzibone lapho ukuthi unokhono when it comes to kwezomculo asikhulume ngomculo owenzayo njengamanje what kind of music are you doing
umculo engiwenza njengamanje bhuti wami ngenza i-house music.
Awusuka nini madoda?
Yeah. House music impethu epush i-vocal
bethu
uyabona.
Genre?
Yeah.
Ashikoni commercial khona amapiano khona i-deep khona i-afro uyangithola.
Yeah. Ngingayi classify impethu i-genre yami as i-world.
Okay.
Yabo. Because ngithanda umsindo ofana nomsindo osane
end. Yes.
Yeah, yabona Honora and Pure, you come with me.
Yes, 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 yes.
So those types of sounds, one of my sounds engiwathandayo mfowethu and engakho ngingaze ngithi mhlambe into yami nokuthi ibe world yabo because ngiye ngibuke ngifisa ukuthi engathi ngidlalwa yabo nakwezinye indawo abantu baye enjoy not only in South Africa yabo yeah.
Asikhulume nge-track yakho mfowethu Spark in your eyes.
Sure.
Ubando cheri lo mfethu okushayayo, ubando cheri okumoshayo mfethu uzungena e-studio mfethu dayazi lona kahle kahle ngizomwina. Because nina ama DJ nyanazi ngama crook kabi.
Most definitely mfethu ukhona mfethu umuntu angeke ngiqambe amanga
ngithi
akekho yabo.
Nice one.
Ukhona umuntu mfethu that was in mind but more specifically mfethu i track li metaphor yabo for not only one particular person
yes.
But like just feeling like I was misunderstood yabona and I was just trying to like fix things and yabona bethu isikhathi esiningi bethu moyi artist yabo kuye kube khona izinto mfethu ozibonayo and abanye abantu abangaziboni mfethu yabo and kuye kube problem if you don't involve
yes.
umuntu ohamsana naye noma umuntu mfethu ofisa ukuthambisana naye in what you see fully, sure, yabo, sure. And you spark in your eyes ke mfethu, that's why ngithi egcineni there's menace in my eyes, yabo, because I'm thinking about you, yabo. So basically uyachaza mfethu, ngiyachaza ukuthi yabo le menace lo oyibonayo mfethu, yabo, maliqale track, because it take maliqale track ngithi she says there's menace in my eyes, yabo. So manje egcineni mase ngilivala track, ngiyachaza le menace in my eyes, ngithi wena ubona i menace in my eyes because mina ngihleze ngicabanga ngawe, yabo.
Ayi sokana namadoda,
and ngicabanga ngawe, and ecabangeni kwami ngawe awuzange ungi-understand, ngicela ukuthi ungi-understand.
Yabona lezi mangabe mhlampe awujoli mfana semzini, angeke uzi-understand. Polymath SA athi spark in your eyes. Shuthi lana sikhuluma ngegqiyazana elithize mfethu, sinanda mathe ngesilungu bathi stop salive. Love is beautiful.
Ngizithola le mpendulo ozifunayo.
Kahle kahle. Yakuthola jayabo. Shuthi lana mfana semzini uthi noma mhlampe uhleli. Uyangithola uceda nje ukuxabana naye. Uyangithola umdlalele le ngoma uloko njena u-explain iloko itsho ku-background. Iyo thima ingakafiki na ku 2 minutes na isekathambile.
Yeah.
Uyamthola romance.
Yeah.
Meet the house.
Sure, mfethu. Sure.
Awungitshele uyajola noma mhlawumbe uyathandana.
Hey. I know mfethu ubhuti single mfethu.
Ah mfethu angeke kube single mfethu. Or unless uyi player.
Hayi hayi no, na ubhuti single mfethu, ibamba nje lokho.
2021.
Yebo mfethu.
Awucabanga ukuthi mhlawumbe isikhathi manje ukuthi uthole umuntu?
No,
because yazwaye ngisho kanjalo. Umusic obhalayo mfethu ngathi une experience yokhethwa. Ngathi uke wathatha ibhavu wayepo esporweni bakhethile wathi ufuna ukusigadla ukugadlisa nge-train.
Hayi.
Ubando cheri lokhethe kanje njalo.
Ukusigadlisa nge-train. Eish mfethu, njengoba ngishilo mfethu.
Ubani okhethile mnganami? And what happened? Ubani lokhethile? Ayigama nje kuphela noma ungasangenanga into details.
Ay abantu mfowethu, abantu mfowethu abangihethile.
Abantu,
abantu, yeah. Yeah.
Asikhulume ngama plans wakho mfana semzini. What's your vision? Uzibona kuphi ngomculo wakho bhuti omntana?
Ey mfowethu, ngizibona ngikude ngomculo wami. Yabo abantu bonke basho ngibangasho kanjalo, but mfowethu zikhona izindawo ngengizibuye ngithi eish, mengase ngifike kule ndawo le mfowethu. Yabo. Ngizibone mhlambe sengishera izitage mhlambe no Black Coffee kanje,
yes.
Sengishera mhlambe izitage mhlambe no Ed Jazz izitage no Nora NPO, yabo. Great DJs in fact that I look up to, that would be the ultimate in fact.
Yes.
Tomorrowland or Ultra, yabona fact, or Coachella,
yes,
yabo.
How's the market for you in Johannesburg, especially since ungaso umuntu wala? Eziphi mhlambe ingqinamba ubukana nazo each and every day njoba ungayini?
Ingqinamba phethe ngibukana nazo njengoba ngingala ikona mfethu ukuthi angakukwaziwa. Angakukwaziwa. And nakhona mfethu akumele lokho ukuthi kube into engenza ukuthi ngifiphale noma mhlambe ngijane. Leyo nto leyo kumele ukuthi ingenze ukuthi ngithathe ukuthini. Kumele ngithi kubeka unyawo lami ku-accelerate ukuze ngaziwe mfowethu, yabo, ngoba ayangaziwa kona. So ikona lokho mfowethu okusayi-challenge, yabo. Nokuthi-ke ekutheni loko kuyi-challenge, kunzima nokuthi umculo ufike ebantwini abaningi because awaziwa, yabo. Ma ungasayiniwe mfowethu, usafika endaweni,
sure,
yabo,
sure.
Kunzima ngempela mfowethu ukuthi, yabo,
sure,
umculo wakho ufike ebantwini abaningi,
sure,
yeah.
Mfethu, sibuka lana mfethu as abantu abasha, you understand? Tshela abantu abasha ukuthi the game, like, on its own, injani?
The game?
Yeah, the game on its own, injani?
Hey, mfethu, abantu abasha angeke mhlambe ngikwazi ukuthi ngibanikeze ulwazi ngalokho, ngoba nami ngisamusha egameni.
Sure.
Yabo, so, ngisawumuntu ofundayo yabo and abantu engifundela kubona njengoba ngisho ukuthi bakhona abantu kwiindustry ngibabukayo ngisho ukuthi ayisebehambile basho ukuthi bona kwi game kunzima yabo but ekubeni nzima khona la kwi game kumele ukhumbule ukuthi wena uba nanokuthi kumele ufunde ukuthi ukwazi ukuvalile izibe zakho ukuthi abantu nabaningi yabo lona wenza into yakho nje wena kuphela yabo in due course abantu bazo understand ukuthi wenzani
khona mhlambe inkampani osebenzisana nayo ukuphusha umculo wakho noma mhlambe orecorder kuyo because you still new mfethu buya eKZN khona inkampani osibana nayo noma mhlambe uzimele
mfethu uzimele but ayikho company isebenza nayo
ushaya music ontwembu kanje mfethu uzimele
hayi ngizimele mfethu uzimele
I think kuzomele ngokuhlanganise namarazo kunamarazo anama company aphushayo ngendlela eyisimanga Stino's Multimedia you understand njalo I know it's one of the companies la eGauteng you understand ethatha ama upcoming artists you understand and then izame by all means ukuthi mayibona i-talent lakho ikuyise phambili
yebo mfowethu
guys shout out to amarazo afana nabo Mr. Austin Banda
oh siyabonga
sikhuluma ngama soja lana Stino's Multimedia so sizozama we'll do our best mfana semzini ukuthi siboneni ukuthi sihlangana kanjani because Massive Uncapped 2.0 guys it's a ministry you understand it's not a church it's not a show it's a ministry ibandla you understand yeah ibandla usebandleni nje ubulana mfethu
amen
usebandleni so kunabantu mfethu ekumele usizeke it can't ukuthi wena bhuto mdala uzothi ulana usuka eKZN ushaya music kanje while mina ngazi amarazo you understand angazi inkampani esifana nabo Stino's Multimedia engazi ukuthi proper just nje kumele usipane commitment hard work
mfowethu kodwa yazi mfowethu ekutheni ngisho kanje angeke mfowethu ngilahlele noma ngicikelele phansi umfowethu ngihlala no flatmates mfowethu kuthiwa uyawo Benjamin
yabo
lensizwa mfowethu iyona mfowethu sibambisane nayo
track yabo
yena mfowethu umuntu lo esiyesithi noma kuyisebusuku yabo sivuka mfethu sizothi hey khona into engizwayo music
yeah khona la mthinta khona
yabona mfethu so yeah open a man mfethu shout out to the homie
yeah yabona mfana semzini njoba bengisho ukuthi the only way we can be successful in this industry is by coming together as the community because we sick and tired ukuthi abantu especially nama upcoming artists bafethu niqhaphazeke noma mhlawumbe niqhilazeke because kunabantu wena bhuti omdala abazokuthembisa izulu nomhlaba we understand into enjalo you must be loyal to whoever okuncedayo mangabe mhlambe kunabantu abakuphushela iPR be loyal kulabo bantu labo because they know and understand the game ungabe big headed mfana semzini because uzobhayiziseka abantu bakuthola kuphi einkundleni zokuxhumana phecelezi on social media
einkundleni zokuxhumana mfethu on Instagram it's polymath.sa on Twitter it's @polymathsa
sure
Facebook it's Sicelo Mabaso and then also I have my fan page on Facebook @polymathsa
sure
and yeah ayi ku TikTok ngimningi kule zinto ezinja yabo lezi zifika manje
sure
no so Instagram Twitter and Facebook
yakhe mfana senzini. Unkulunkulu akubusise koko konke oqalile nosazoqala ne.
Siyabonga. Thank you so much.
Konje uthuphuma vaye ekhaya.
Pochipstein.
Ah, izinja madoda. Sikasethu nje manje 30 minutes after the hour 11 o'clock. Umsakazo iMassive Metro igama lohlelo Massive Uncapped 2.0. Sekhona kena uzanele Shabalala namanqubunqubu.
In my eyes, like a stranger in the dark.